L on the track.
Chikondi ama jandenda kuta Inaye sensa kuchiketela tukuta Nona kukuta tukuta misonzi Tima wala